Ka hoki mai ngā koiwi o ngā hoaia 28 ki te wā kāinga nei a Pōpō. I mate, i tanumia hoki e nei hoaia nei ki ngā whenua o tā wāhi i te wā o te pakanga. A no ngā hoaia Māori etahi o ngā koiwi ka hoki mai nei a Pōpō. I te rā nei, ka rongo kōrero tātou mō ngā hoaia Māori nei, ko tētahi, ko George Nepia. He ingoa rongo nui i te ao Māori, kuia hā te tama, a George Nepia, te haika o te kapa ōpango. Hei tā te pūrongo a Whatitiri Te Wake, kua roa te whānau e tatari ana, kia whakahokia mai ōna kōiwi ki te kāinga. Koe rā rātou, e huro nei, e hari koa nei.
64 tau e tanu ana ki tā wāhi. Hei a Pōpō hoki mai te tāonga o mate ki te wā kāinga.
Amazing, you know, feeling of joy for our family that our uncle's coming home.
I mate a George Nepia ki te mura o te ahi ki Merehia, e 24 noiho ona tau. Ā, ka hoki ngā mahara te kaumātua nei a John Manuel ki te ika āwhiro.
Toro matenga. Ā, kore ka te tohu tohu te ka ki te halo he matenga i roso. So ka tūpō te iwai ni te maina me te tangata, ka mate koia.
Ko ngā whakaritenga, ka hoki mai a Nepia ki tēnei urupā i Rangitukia. Ka pōhiritia ia ki runga o Hinepare Marae, ā e taka tū ana te iwi kāinga, mātua rā tāna mokopuna a Rāwiri Tūhoro i tāna hokinga mai.
Yeah, I reckon it's pretty good, eh? I think it's a good thing because we've been trying to get him back for ages, eh? You know, like, pretty big celebration, eh? Finally get him home. Yeah, it's good.
Aha kua te harikua o te whānau he nui ngā reta, he nui ngā tono a te whānau ki te ope kātua o Aotearoa, kia hoki mai tēnei uri o Pōraurangi.
But, you know, it would have been nice if it had happened earlier. I know that my grandparents, Nene Huinga and George, you know, they were constantly writing and asking, you know, why he wasn't being brought back. I know other members of our family, including my dad, petitioned the Defence Force a number of times as well.
Hei a Pōpō, tau mai ai ngā kōiwi o ngā hoia ki Tāmaki Makaurau. Ka tū te tangihanga o Nepia a te rā apa ki Rangitukia, ka tahira ka tanumia ki te taha o ona mātua a te rā pare. Whatitiri Te Wake, te karere.